Na what you train on? Said a bear, and I'm one of the moon, and I'm over to the air, and I'm saying, now what you train on? Yes, a mamre ne amanne. Yes, you answer, a mamre or quanga, and if a cobby, fasso, ye won't near my woman sitting in my woman dance with feet in a coffee from. Jesse, ye can say a mamra, said ye nipper be your money a man. A ma omo dance, and I will mamma omo ye shrunk. Efi afoforo ehun ye to aso yesu ya se ipeku a owo gana dosu ebi ni akamfo ebi ni nkranfo ebi ni siremfo ebi ni anlofo anase ewefo ene omo mpeka hu bebre se ni peku ye kan omo hu ase mi obi a wo na mamre And you see your account for a mamre, your one crown for a mamre, your stream for a mamre, your ever for an unlawful a mamre, any more of a company in a mamre. Account for a mamre or one. A binny a bedding too. And you see your account for a mamre or one. A binny a bedding too. So I can for a woba, almost to need him. I can forward bra gronichi bra mamre. And I say, Abia will be do a fear be an anthem pence will be or a brana bra boomer. Your grown a bra editor say, When ye are a fear warrior, a be ye. I fear I can forward a warriji a mamre. And I can forward a warrijai a mamre. I can forward a ye. I can for ye. And I. Account for a sihine. Afei, account for a hint to a mamre. See, see, obey the only be see, dear so. Nancy, do baby Nancy, and you proud this so idea, and Nanipa would do on solemn penny be more. Or yeah, a mamre de tune, and only a hint to me. Any a mamre be break a crown. Nich the much, I say. Sir, mamre, I will go dean in a Uberco, nipper co, a horror, and one cow or gun a hammer. Ubercomun, now one so will be Sarah. Nen so es no se dia wo ye won die no efa o die ye nhwe mu e ko fo die ha ye we ye wo Saint Mary school ye wo Madonna school ye wo Pentecost school ye wo King Jesus school any school ahoro bebere ya ekeka ho any school ahoro bebere ya ekeka ho enso no Sa suku ahura mabodi umekwa suku numu nurse no said ya administration ana nipa wo suku numu eso said ya wo ye won niema ye nhwe na no mechire mu se Saint Mary's for ye worship da pain biara mechire se na wo twemienu na wo twemienu biara ye worship ye worship no so a ana ye osom a ye no Fiada. Enti fiada da pen biara ana fiada na watwe mienu biara Saint Mary's ku hanu ye worship wa ha ubeko Madonna no na ente saa menim suku ahuro bebre ya wonso wosom ana waye worship enti aha no worship no abeye amamre nanso ubeko worship no mu no ubeko mu no esunu se de suku biya ye ne de efa efa cho se watemase enti ye ka amamre a Ya man ran over Ghana, SSSSSS. Tessa Abadin to a once a moana may come. Tessa Abadin to a once a moana may come. Obia would dean was as he so. Ghana, Obia would dean. Each row say, and found me a croquame friso. A stresser, young like a two dean. Abadin to no abbey a mamre. The patch of what I must say. It was so. Yenhwe amane ye wa amamre ena ye wo amane nsunsun ye da sa nyema mienu yi ntem brofo mu no yɛse amammere ɛyɛ culture ɛna bɔfo mu no amanne ɛyɛ customs ɛbɛkyerɛ amanne ase sɛ ɛyɛ nneyɛe ahorow a ɛwɔ amammere mu anaasɛ ɛyɛ nneyɛe ahorow a yɛyɛ ɛwɔ amammere mu ɛno nti no sɛ yɛka sɛ akamfoɔ amammere abadintoɔ yɛ akamfoɔ amammere a wobɛkɔ sirimu no na sirimufoɔ nso ɛwɔ abadintoɔ amammere nanso ɔkwan a ɛfa so tu din no ɛsono sirimufoɔ deɛ no sɛdeɛ wɔyɛ no fa ɛna ɛsono akamfoɔ nso deɛ no sɛdeɛ wɔyɛ no fa yɛmfa nkranfoɔ deɛ ɛnyɛ mfato no. Deɛ menim ne sɛ yɛtoa so deɛ menim ne sɛ akamfoɔ ɛɛto badin a wɔde nsuo wɔde nsa ɛne nsuo ɛsɔ abɔfra anaa abotafoɔ yɛto ne din no anum ɛde kyerɛ abɔfra no nkwaredie menim nso sɛ wokɔ nkranfoɔ mu akranfoɔ to badin sɛdeɛ yɛnso yɛto badin no a nanso nkranfoɔ badin too mu no amanne baako a wɔyɛ ne sɛ wɔde abɔfra no to fam wɔse deɛ nti a wɔde abɔfra no to fam ne sɛ sɛ abɔfra no bɛnyin na daakye bi ɔte hwe a na asase no a wate ahwe so no anyɛ nade foforɔ bi ambɔ ne hu sɛ ebi a mate ahwe na wadeɛ mehu bi dadeɛ nnie ɛno nti na wɔmɔde abɔfra no to fam deɛ ɛtɔ so mmienu a wɔyɛ ne sɛ abadintoɔ no mu no nkranfoɔ hwie nsuo gu kankyee a wɔde abɔ dan no so no ɔhwie nsuo gu so ɛma nsuo no bɛpete abɔfra a yɛde ato fam no so wɔse wɔyɛ sei de kyerɛ sɛ abɔfra no sɛ ɔbɛnyin dakoro nsuo bɛtɔ sɛ nsuo ɔnam na nsuo tɔ na sɛ nsuo gu ne so a na ankɔyɛ no ade foforɔ bi na wahu sɛ wei kora yɛakyerɛ me da yɛayɛ me bi da anaa nsuo apete me so da na ankɔyɛ no ade foforɔ nti wahwɛ mu a amammere no yɛ abadintoɔ no ɛna amanne no yɛ kwan a yɛfa so a yɛto din wɔ saa akamfoɔ ne nkranfoɔ amammere mu mepatwɛ wo wote mase ba yɛnhwɛ nneɛma a ɛda yɛn amammere adi wɔ yɛn asetena mu no nneɛma bebree hɔnom ayɛyɛ a obi mbisa ɛtodɛ bi a obi mbisa biribi korɔ ɛfiri nanso nneɛma a yɛyɛ no ma ne hu sɛ yɛfiri ha anaa yɛfiri kuro wei so anaa yɛdɔm nnipakuo bi sei yɛnhwɛ adeɛ baako a ɛda yɛn amammere adi ɛyɛ yɛn aduradeɛ anaa yɛn afade yɛn ntaadehyɛ mu no obi tumi hu baabi korɔ yɛfiri anaa yɛn amammere akamfoɔ fura ntoma wɔfura ntama na mmea no ahyɛ kaba ne slit wobɛkɔ nkraman mu no mmarima no hyɛ jompa menka ɛnɛ yi asɛm mereka tete asɛm ɛnɛ yi obiara hyɛ atadeɛ biara bi nti yɛ a na ɛyɛ den sɛ wobɛhu baabi korɔ a wobi fi nso tete no sɛ kan anaa mmere atwa mu no wonya hu sɛ obi asomasi apie pɛ wohɛ afadeɛ a ahyɛ no n'ataadeɛ ɛhyɛ no a na wahu baabi korɔ a ofi ɛnɛ yi obi wɔ hɔnom a ɔnya akanni nanso ɔtumi fura ntoma nti wontumi nhu pɔtee sɛ aha na ofi anaasɛ ha na ofi mepatwɛ sɛ woate maseɛ ha wokɔ sire mu a sirimufoɔ hyɛ ɛfura hyɛ batakari mmarima no sɛo ho nti no yɛnto aso ɛ adeɛ baako a ɛno nso ma yɛ amammere ɛda adi ɛyɛ yɛn nnwomto yɛn akamfoɔ yɛwɔ nnwom korɔ ne adeade sɛo ho wobɛkɔ nkranfoɔ mu no na ɔmo nso ɔmo wɔ mo nnwom ɔmo ha yɛn nnwomtoɔ mu no nso no yɛn nnwomtoɔ no da yɛ amammere no adi ɛda nneɛma a yɛyɛ no adi yɛhwɛ asaw wobaa kaman mu a yɛwɔ asaw ahorow bebree yɛwɔ kete yɛwɔ adowa ne na ɛkeka ho yɛsa saa na nkranfoɔ sa saa na ɛwɛfoɔ sa sɛ wɔ ho wokɔto sɛ akanni ɛɛsa a wonya hu sɛdeɛ ɔɔsa kete no anaa ɔɔsa adowa no na wahu baabi korɔ a wofi wokɔto sɛ nkranni ɛɛsa panlogo a wonya hu sɛdeɛ ɔɔsa no a na wahu baabi korɔ a ofi yɛnhwɛ yɛsom daa meka sɛ bibi atwam enyere si abofo no ansa no mbeba ye bibire mu ha no na ye wo kwa ye fa so ye bibia dada na ye wo ye som a ye som ansa na omudi kristo som ebre ye eye abosom som no mu ha na sa abosom som yi ho asem a meke na ni peko bia wo se de wo ye wo ne fa eni ti se wo kona se obi dane som wa dia na se wunim nko a wunim nsonson ye da wo de ne omudi ntem a eto de bia unye hu de ekoso no ba hu se nkranfo anasa akanfo anasa sremofo o mama mreni na osom no ada mamre di akyerew ye nto aso ye hwe ye nkasa se ba hye nso a ipeku o gana ha biara e wo kasa a wo ka ye nkasa a ye kan nso eda ye amamre edi ade ba ko a eno nso ye titiru ani ye nni anidi nipeku bia won adi ani a wodi na ye nni ani ye di no nso dan ya mamre di akanfo bebre no ara di fufu ne nkwan ukọ nkranman mu a dọko no wo ho ukọ sire mu a toza afini ade wo ho se wo hu e na ukọ agbefo mu anase ewefo mu ana nofo mu a omo nso no omo ewo pin ani fetrology ni ade no nso so ewo ho yagudie yahwe yagudie to so nso yahwe yagudie yaya gro di nso da ya mamre edi akaman mu yedi agro bebre mu bi wo ho no mu agro ni bi wo ho no mu a mu nnim efese ka hese no nima bebre asasa me kai se yesu sa no agro ba kwa no yedi ene sansan kroma sansan kroma ni ni ewo achichin kroma e ya agro yedi eye mpempena sawo hu to ana sesem ni ade ade saa ni me nyina da ya mamre edi sawo saa di me nyina da ya mamre edi enti no se obi e ni mu kura no a wate se se na infantifo eye obi a onim se okay. Yentu aso. Enti no ye bo ne yesu nyina atofa na ye twemu se amamre yo kwanga ni pako bi fa so ye won niema. Won asitina mu. Ma wo danso fi afoforo. Epa cho sia sa se mi tu tirim da afoforo mi bi sa ho ase. E na amane enso ye ni ye ya horo a ewo amamre no mu. Ana se ne ye ahoro a wo ye ewo amamre no ye nkohe akamfo amamre ahoro bi ni amane a wo ye wo saa amamre no mu ye ha badin so se wo hwem funi a ye wo he ya wo se papa pani mu bi ti ho e na abotafo ana akoko abi da no so na wo hwem so a wo behu se kok ana ansa doko doko bi si nanim a odi ba bedujuma abadin to na ekosui ose akaman mu yetubadin a amane ba ko eye wo mu ni se se wo wo abufra na odi na wotwe a wodi ni pue ba edio e ma bofra nche de mu a na wotwe ni dusu a na afi na pia ba edio ana abonten na afi wato ni din ana wa manu din obekọ ba befuforo na entesa yetu din zu na omunu nyese na omoye omu de nfa yentu aso yenhwe braboro medical kan braboro ho asem ohwe mfuni ye waha ya yedi abia wa biasi ho atena ho e na emia mpenifo bi twa ne ho hia e na yedi nyema bi sosisi ne nim braboro amane amamre ne rokoso amane ba kwa wo ye wo braboro mu ne se wodi abia wa afei na wahye ase ayebra ana wabu ni nsa no koma ohemia eya ohemia a okuro a otimu no mu ha ma ohwe se onyim a ansa na wo mahukwan ama abia wa no abusuafo agoro no bra nti amane ba kwa wo ye wo braboro mu ebre akope na mabosu yenko he de to aso no ye ha warije ohwe raba kama kama yini ni kunu kama kama ya omujina he ya na ɛyɛkunu no ɔyere ho asɛm na yɛka yɛka awaregye wakaman mu amanne baako a ɛwɔ awaregye amammere no mu no sɛ a ɔyɛ ne sɛ yɛdi kan yɛfrɛ no nhwehwɛmu kan no ansa na ɔbea bi abusuafoɔ bɛpene ama barima bi abɛyɛ ne ho adeɛ anaasɛ ansa na abusuafoɔ bɛpene ama wɔn ba barima bi akɔyɛ ɔbaa bi ho adeɛ no ɔyɛ nhwehwɛmu ɛne sɛ ɔbarima ne ɔbea a wɔrebɛware no nyinaa abusua yɛ nhwehwɛmu fa abusua a wɔn de hyeɛ no rekɔware wɔ mu no ho ansa na afanu no nyinaa apene so ama awareɛ no aba so nti no ɔmohwehwɛmu yɛba barima no sɛ wɔhu ɔbaa bi ɔpɛ sɛ yɛkɔware no ma no yɛdi n'anim ne yɛkɔyɛ ne ho adeɛ ansa na ɔmbɛtu anamu akɔ ɔbaa no abusuafoɔ hɔ akɔ ka kyerɛ wɔn sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmbɛyɛ no ɔbabaa no ho adeɛ no wɔyɛ nhwehwɛmu sɛ baabi koro a wɔn ba barima no pɛ sɛ ɔkɔware no ɔmoyɛ hefoɔ wɔn suban te sɛn sɛn na ɔmoyɛ ɔmo nneɛma fa yarebɔne bi wɔ abusua no mu anaa saa nhwehwɛmu nyinaa wei yɛ amanne a kamfoɔ yɛ ansa na wapene awaregye no so yɛhwɛ deɛ ka ɛyiyɛ sɛdeɛ yɛwo nnipa no saa nso nnipa wu ebi ba na ebi kɔ amammere baako a ɛwɔ akanban mu yɛ ɛyiyɛ na amanne baako a ɛwɔ saa ɛyiyɛ amammere mu ne sɛ akamfoɔ amanne baako a wɔyɛ wɔn mu sɛ ɛyiyɛ no oguare funu no na wasiesie ne ho de n'ato mpa so sɛ wɔ ho na aguare no a yɛka ho asɛm no ɛyɛ owufoɔ no a wawu no ne papa abusuafoɔ ɛna saa amanne yi hyɛ wɔn nsa sɛ wɔyɛ nti n'akwaman mu no ɛyiyɛ mu no nea wawu no yɛguare no na mmom no onipa no a wawu no papa abusuafoɔ ɛna ɛwɔ sɛ woguare funu anaa ɛmu no nti no yɛde dwumadie no bɛba awie de adesua no bɛba awie wɔ ha na mɛserɛ sɛ sɛ wowɔ biribi na wonte aseɛ a yɛndi ho nkɔmmɔ akyiri wobɛtumi afrɛ me anaasɛ wobɛtumi awɔsape me na yɛdi ho nkɔmmɔ anaa da a yɛbɛsi ahyia bio mu no yɛbɛdi neaka nyinaa ho nkɔmmɔ ansa na yɛyɛ adesua foforɔ no atoa so ɛma wo dwumadie kɔbɔ mmɔden asɛ wobɛtumi ayɛ ama me kyerɛw akamfoɔ amammere anum kyerɛw akamfoɔ amammere anum na kyerɛw amanne a wɔyɛ ɔmo kyerɛw amanne baako nti wotwerɛ amammere no a na wakyerɛ amanne biako a wɔyɛ wɔ mu sɛ wonnim a kɔ yɛ nhwehwɛmu fɛ sɛ mowɔ fie yɛ nhwehwɛmu fa ho bisabisa kɔ internet no so na kɔ yɛ nhwehwɛmu wobɛhu nneɛma bebree afa akamfoɔ amammere ne wɔ amanne mu ɛde adesua no bɛsi ha sɛ ɛdamasɛ sɛ mɔyɛ aso na mɔtie me yɛbɛhyia akyire.